more or less so recover njengama bitcoins ukuthi senze njani sasebenzisa kanjani ama bitcoins kwa MMM because sisebenzisa ama bitcoins ukuze imali yethu ikhule ngo 50% njengoba sibona la ukuthi ikhula ngo 30% if usebenzisa ama rand. So kuningi ke sokukhava kule presentation le kodwa ngiyabingelela nonke ngiyanwelcoma nonke u-MMM ngobe muningi MMM ugcwele amazwe onke njengoba kufana ku-MMM South Africa khona u-MMM use-Russia khona u-MMM use-India kuno-MMM yonke indawo kodwa kahle kahle MMM umele umavrodi Mondial Money Box or MLabathathu yibona nto abayimele umondial igama lesi-French kodwa elisho u-global kahle kahle so it's Mavrodi Global Money Box. So kahle kahle i-community-ke lenabo i-community ye-financial aid ekudonethelwa kuyona i-donation exchange. So okuchaza ukuthini lokho? Okuchaza ukuthi asi-investi, MMM is not an investment, awu-invest imali la, uyadonata imali kwenye i-member ka-MMM imali kusukela ku-R100 kuphela. Awukwazi ukudonetha ngaphansi kwa-R100, kusuka ku-R100 but imali oyidonethile iyakhula ngoba lingu-30% njalo ngenyanga. Ayikho i-central account la sifaka khona sonke imali. Into eyenzakalayo ukuthatha imali, i-MMM uyi-peer-to-peer system, ukuthatha imali uyinikeze enye i-participant. Enye i-participant nayo bese iyadonetha nawe mhla u-request ukuthola i-app ngizomkhombisa ukuthi u-request kuphi because ikhona la u-request khona la. Uma nawe u-request ukuthola i-app nasi-screen, i-screen lesi se-PO, i-PO to i-personal office la u-login khona ukwazi ukwenza khona zonke izinto. First u-provider i-help okusho ukuthi uku-donata nokugetha i-help la u-receive khona usizo nawo. Nawe uma usugetha i-help uthola i-order udonethelwe i-member ongayazi ka-MMM. Ukusebenzisa ama-bitcoins ikona ku-easy and ku-convenient futhi. Why? Because it's secure, ama-bitcoins are secure, are fully decentralized. I-system yama-bitcoins iyafana ne-system yama-MMM ngoba nayo i-decentralized. Kusho ukuthini ukuba decentralized? Ukuba decentralized kusho ukuthi akekho olawulayo njengemanje njenge-federal system. I-centralized yona inamabhenki, kufana imali yokuthathwa uyifaka ebhenki, amabhenki nawo areporta kuma-reserve banks. Wonke ama-reserve banks ayoreporta kwi-World Bank yabo, kusho ukuthi i-pyramid scheme nje eyasethwa kudala njengoba siyigqila zemali nje namhlanje. So akungaba kufanele afe futhi because nama-fees akhona very minimal kwa-MMM. So into eyenzakalayo-ke kunama-bonuses owatholayo especially uma kuthi bakhona abasha labazothanda ukuthi ba-register, khona into ekuthiwa i-registration bonus ukuthi uma ufake imali esuka labo $50 futhi wasemali nango-R800 ukwazi ukuthola $20 imali lako-300 and something rand, which is uba no-1 point banibani ikhula ngamandla ngomuzo oqala kulezo imali lezo uqala nje kulokhu uzomdonate. So ama-benefits-ke iwona lawo i-registration bonus kube yiyona u-30% lo imali ekhula ngawo. Mase kuba khona ne-referral program if kukhona umuntu ofisa ukuthi naye abe yimemba yalo community yalo umphakathi o-online kodwa uyakwazi ukuthola u-10% wemali azoyifaka njalo. Uma efaka u-R1,000 uthola u-R100, uma efaka u-R10,000 uthola u-R1,000 kanjalo kanjalo. Nayo leyo iyakhula futhi ngokunjalo. So bese kuba-ke nesikole-ke sakhona sokuthi ube yimanaja ya-MMM. Uma usuyimanaja-ke nami ngasenza lesa sikole sasiwu-10 days, uye kunama-benefits amaningi-ke usuyimanaja yakhona. Maningi kakhulu ama-benefits. You get i-benefit yokuqala, you earn from everyone ongaphansi kwakho. Kanti uma uyimemba u-earna nje ngakho labo oba-introduce-ile kwi-system, but uma uyimanager u-earna even nabazo-introduce-wa yilabo aba-introduce-ile. So kuhle lapho. Kune-video ezothanda ukukhombisa yona ethi what is Bitcoin.
ukuze i-Bitcoin, because fanele sijwayele i-Bitcoin, uhlobo lwemali kodwa esebenza la ku-internet, fanele siyazi i-Bitcoin, because umhlaba uyamigrate manje uyasuka from the physical form to a digital form. Njengoba sekunama-smartphones egcwele kangaka, izinto lezi ozenza la efonini, you pay efonini, you go and withdraw your money, kuye nayo i-cash, kalula kanjalo ngokujwayela izinto ey'njengoma Bitcoins. Nansi i-founder-ke yakwa-MMM okuyena uSergey Mavrodi, i-founder yale community.